9:10. Okay. One, two, here. Ngibingelele ngokukhethekile amajaji ahloniphekile kakhulu. Ngibingelele iBhodloza Nzimande Foundation ebese ngibingelela nababukeli bonke ngothi lwabo. UTomento osestage njengamanje ngiphuma le emshwathi kuMgungundlovu District. Ingoma engizonishayela yona ithi izinyanya.
Yabonga.